senge ngababona kulolo kuhlobo lomuntu wesifazane ake kofana nawe ophelele njengawe nomazana wenu muhle umekahle ukhuluma kamnandi Mazana wenu muhle umekahle ukhuluma kamnandi umuntu wami muhle uhamba kahle uhleka kamnandi akekho ofana nawe ophelele njengawe awube Oh, beg his money, Saki. Thomas, I know when no more say. Oh, may I say, oh, no, madam, Nadi. Thomas, I know when no more say. Oh, may I say, oh, no, madam, Nadi. Oh, no, I'm a moose. Oh, I'm a say. Phansike bafani bam namhlanje phaya indana ngiphethe ma WhatsApp sound entambeni. Nangu nonkosazane ngalayicelini wami ixakazise izinto. Ngithi dando, 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 dando ngatsiriba nje mayela mthukwethu. Sondela wena. Ntombazane wenu muhle. Ume kahle. Ukhuluma kamnandi. Ntombazane wenu muhle. Mega se, ukuluma kamnandi.